izilwane namakhaya azo. Sizokwenzani namuhla? Namuhla sizofunda ngezintuthwane namakhaya azo. Asikhumbule, intuthwane izinambuzane. Uyazikhumbula izingxenye zomzimba wayo ezintathu. Awuthi ngizwe. Yebo, ikhanda bese phakathi nendawo kuba nesifuba wenze kahle bese emuva isisu wenze kahle intuthwane isinambuzane esiwusize ukuthina imgudu ezakhiwa izintuthwane zisiza ukuthi kungene amanzi nomoya emhlabathini lokho kusiza izitshalo zikhule kalula Ngoba ziyawathola amanzi futhi kuba nesikhala esiningi sezimpande zazo. Izintuthwane zisiza ezinye izinambuzane ngokuzivikela izidleke zazo. Izintuthwane zivundisa izitshalo ngokusebenzisa izitshalo ezibolile ukwakha izidleke. Izintuthwane zisiza ngokuqhola. Njengoba zihamba zithola ukudla zithola nempova. Impova indlaleka yonke indawo lapho zihamba khona. Izintuthwane azazi nokwazi ukuthi ziyayenza lento. Zisiza kakhulu. Uma sikhuluma ngezigaba zempilo yentuthwane, siqala ngenkosazane. Inkosazane izalela amaqanda. Amaqanda akhule abe isibungu, bese isibungu sikhula sibe izintuthwane ezihlukile. Ezinye izibungu ziba izinkosazane, ezihambayo ziyokwakha ezinye izidleke. Ezinye zikhula zibe izintuthwane zesilisa, ezisetshenziselwa kufuya amaqanda. Ezinye zikhula zibe izintuthwane zesifazane, ezisebenzayo. Izintuthwane zizinambuzane ezithanda ukuhlala ngamaqembu. Inkosazane iyona ezalisa amaqanda. Ziningi izintuthwane zesifazane ezisebenzayo. Zinakekela inkosazane, zakhe isidleke futhi zisinakekele. Zithola ukudla bese zinakekela izintuthwane ezincane. Amaqembu ezintuthwane abizwa ngokuthi izidleke. Zihlala ngaphansi komhlaba, phakathi kwezihlahla, futhi ngesinye isikhathi zihlala phakathi kwezindonga zemizi. Asibuke phakathi kwesidleke. Nansi inkosazane, izalisa amaqanda bese kuba khona indawo lapho abekwa khona amaqanda ukuze anekekelwe izintuthwane zesifazane okuyizo ezisebenzayo. Amaqanda ayasuswa futhi abekwe endaweni lapho ephenduka khona abe isibungu. Isibungu naso sinekekelwa izintuthwane zesifazane. Kukhona izintuthwane ezisebenza ukunakekela ezinye. Lezi zisebenza kanzima zenze ukuthi iqembu liphumelele. Asisho lomlolozelo ndawonye. Ehlobo izintuthwane bezithatha ukudla zonke izinsuku. Ikwindla zisasebenza asikho isikhathi sokudlala. Kweza ubusika izintuthwane zisentabeni zijabule ngoba kunokudla okwanele. Uzijabulise.